omulimo ogukolebwa okutambuza ekitabo kya Allah subhanahu wa taala tusaba mukkirize bamemba ba Umma Charity Group Uganda babatonedde Qur'ani zino neyasharuna okulanta omulimo gwa Allah gugenda muki era bino ebitabo tuzikwasa Director, Wesomero, Sebo, Sabokirize, Abasomesa,
Allahumma Amin.